Inyinga ilungu ni okelo Franco Nyango, kata nyengbache ilungu ni Mr. Zoom Kapeta. Ma wachalo kagima wan Oma Bay County.
To Dubai.
Kendo ma wantiere Gwase School, Ketereka Primary School. Wakelo gimilungu ni TV mar M-Kopa. Kaka wan jo tije mag M-Kopa, wakelo ne customer TV, TV oka okawuono. Kendo na waji wachuni customer gik moko nitie mathoth kotho se chakore customer do tiek chulo TV to chako dwar tank tok tank to wami fridge watemo paro ni ni gik manyeno donje kambi kata simbi odonjo moro sani odonjo ni Samsung A22 NC ma serious kendo koni kaka piny medo kaka kambi M-Kopa medo kelo gik manyien pile ka pile kaka wuono to wami TV gi chuny malera milo wache gima tin
aniluonga ni milia tieno tieno
yes.
Koro mae ndi wane senta milungo ni Kitereka.
Yes.
Koro ne wakelo ne customer TV.
Yes.
Wan gi gik mang'eny.
Yes.
Wan nyaka gi sim.
Yeah.
Wan gi taya.
Yes.
Wan gi fridge.
Yeah.
Tangi kiero nyamii. Apiko be wan godo. Koro wow. Welcome jo Kitereka. Te. Ni mae sami nyalo donge odi. Mae yeah. Sami nyalo kelo maendeleo mora mora e gweng'ni. Koro anta ni makelo gi.
Ya
madwaro Kitereka, madwaro tudore go Emily kae ni Kitereka ka.
Yeah. Emily di wache namba ni mar sim.
Namba na mar sim kidwa yuda namba na mar sim en 07 18 53 03 18.
Bas mani lungo ni Emily. Kamae microphone ako ni M-Kopa en gima sani oriembu mudho to kelo ler. Oriembu mudho to kelo ler. Back to customer. Abro miyo customer be microphone mondo wache matin. Customer, ang'o madiko ne jopiny kuom TV mar M-Kopa.
Ero kamano. Ani ginyinga ilungo Joseph Okelo Koth.
Yes, Joseph Okelo Koth.
Awuok Kitereka Village.
Kitereka Village.
To amor kabisa kenda ruako jo M-Kopa.
Good.
Kendo an gi ilo kabisa ni kura nyalo neno gimoro amora matimore Kenya.
Yeah.
Kenda ruako kabisa katieko ma. To pod abiro go
kada biro ka yudo ka jo M-Kopa okelo ne oche ginene
TV.
TV mama idadi kabisa kendo amor go. Molo nike metimu kenda kukelo gigwe gwenka
yes.
Mondo moro ganda jomangeny obro kao gigi kendo wamedo rwako wahenya katu medu wote miere miere kukelo gigo mondo kel customer mangeny dongu du morgo
amilo wakone jaduong lwego.